Apha siyabuzwa uba zeziphi iilayini eziphephendityhuli apha kwilayini A, line B, line C. I-perpendicular lines masithi, okay, mandikubonise uba ijongeka kanjani xa soyenza le nto. Masithi sine line nje ehlayo apha. Ilayini i-perpendicular kulena izawungquzulana nalena. Apho zingquzulana khona zingquzulani nje, apho ngquzulana khona zenza u-90 degrees. Ngoko ezo layini zimbini zi-perpendicular. Masithi ke ukuba iilayini ezimbini zi-perpendicular, masithi islope salena iline ngu-m, yabo, masithi mhlawumbi i-equation yayo is equal to u-y is equal to mx plus b. Then i-equation yalena iline iyelo izawuba ngu-negative inverse of that m, izawuba yi-negative inverse yala m. Ngoku izawuba ngu-y is equal to minus 1 over mx plus b2, let's say u-b2 yilaa nto oza nje i-intercept. Yabo, ngoku uba sithimza u-m sometimes ngo-minus 1 over m usinika u-minus 1, yenye indlela ke lona ujonga ngayo ukuba iilayini ezimbini zi-perpendicular. Ngoku makhe sijonge islope selayini nganye apha, enzeke sobona uba zeziphi ezi-perpendicular. Ulayini A kulula ufumana islope sakhe ngoba ukwi-slope intercept form. So uline A une-slope is equal to 3. Make sijonge uline B. Uline B akekho kwi-standard form. Lo ndithetha ukuba uline B akekho kwi-slope intercept form. Asinokwazi vele ngojonga nje uline B sifumane islope sakhe. So make sijongeni loo B. Uline B uno-3x plus 3y is equal to minus 12. Masimayinase ulandoza u-x macala umabini, enzeke sofumana u-y apha e-left. Ngoku sino-3y is equal to minus x minus 21. Sidivide ngo-3 item nganye esinayo, enzeke sokwazi ufumana u-y is equal to into. Okay, masithi ke ngoku sidividile ngalo 3 wethu sofumana u-y is equal to minus 1 over 3 minus 1 3 over x minus 7. So isi slope sethu sing minus 1 over 3 iyasibona uba si-inverse, negative inverse ka-3, ngoba i-inverse ka-3 ngu-1 over 3, i-negative inverse ka-3 ngu-minus 1 over 3. Ngoko ke u-line A no-line B ba-perpendicular, yabona ihamba njani, ngoba ulandoza u-line A no-line B ba-perpendicular, isilopu sabo zi-negative inverse. Ngoba xa times la 3 times ngu-minus 1 over 3 uzawufumana u-negative 1. Ubona uba zi-perpendicular. Makhe sijongeni usi sino-3x plus 2y plus 3x plus y is equal to 10. So minus u-3 macala umabini, so ba no-y is equal to minus 3x plus 10. Islope salena ilayini izoba ngu-minus 3. U-minus 3 yi-negative ka-3 and kwaye lo m kakasi ngu-minus 3, yabo, u-inverse ka-b kodwa akayo negative inverse.